kiyavuga ngo Landry promoter utansavye harejo utansavye ikigongwe bizoba bi ref cause nta ruhusha umfise ko go kunkubita atacu nziza no très bien uzosaba ikigongwe
Kenshan, yeah. Oh, yeah.
No,
Jewe bon nabonye ibiganiro vyiwe je kubwanje siko ndabifata bako je ari nje ari zindi ntumero ndabiha benshi nabonye barakomanse abizindi ntumero ako je siko ndabigi maze gukora ibiganiro vyinshi cyane kandi maze kuronka ba invite benshi je maze gukora nibazo vyinshi ndi kuri tena byinshi kandi umunkyura navyo ndi baza neza yuko nimba mwana muwa ikiganiro cyane nimba mwana mugize iki shoko mwana muronde kora mwabonye bigabi
Yes, Lilo, the Ramki Javakunz was about Imperative, needed a call on Murihos Mezeneza, Mokomeye, Murigado Morede Hose, Kurimikoni John, when Bede, who come we wanna, we mostly, Mukobi Sansu Candy, Sinigani, Bugana, George, Yene, Ariko Miss Santabazanira, Omotumide, who mostly Omotumide Wachu, Nomotumum Termini, Kuri Imperative, Arkonomo, Nomene, the Yakuko, Nomono Ari, Toskovango, Nomostar, Changiki, Ni Landry, Landry Promoter, Landry, Amakuria.
Yeah, Makuru Mezeneza. Imperial TV meze fresh nige gambere mvuze kuri no television ariko ndayizi ya narafunze na subscribe ndayikurikirana
uri sio
ayo nibindi byinshi nzi kuri yo
nkibiki
jurusaku sisho kwivuga kuri kamera ariko ndazi byinshi
nkibiki dutubwira ikintu kimwe tugitanga
umva nzi cyo bita byinshi uravyumva umva television nyine niteguye byose ndabizi ya en fait nzi byinshi kuri yo tu nkumutana nigwa nyine
bisigura yuko woba uri mu bantu bayiteguye
oya sindi bantu bayiteguye ko ndumuntu bayikurikirana kandi mugiye kurikirana ikintu tayoza kumenya Midzi tuzakumenya byinshi kuri yo nk'umutana ni gonyene niko nama televiziyo zose ngaha agenda zikurikirana kandi nkamenya byinshi
Okay rekuramutse bakunzi bawe n'abakunzi ba Imperative
Barabizi wabaje kubivuga nitwigera tunanirwa kiretse yo twigirishije
Okay Landry kan tugende ndakwatsika z'icambere ndashaka kumenya n'abandi bose barifuza kumenya amazina nyakuri abazina yiswe n'abavya urete Landry ayandi
nayo banyitira dukunda Pacheli atari uko gusa twagiye turungu kandi amazina ndetse na Landry nasanzwe ndari fise kera Ndarize fise nari hawe n'umuvyeyi wanje hama tumaze gushika mu mwuga barandi twita promoter biva n'ivyo dukora kubera ko izina radikari ryo muntu nshobora kwita promoter tacu promoting umuziki w'Uburundi nabo bose bafite ingabirano yego nandi mazina menshi umuganga umutana nigwa tout terrain ntwari kirumara je nimfite amazina menshi amazina menshi ntabwo n'abafana bakunze umuziki n'aba udukurikirana cyane ya
ni Landry promoter sandwe mu promoter nko bavyumva Landry byaje gute byatangwe gutegira utangura ku mu promoter
yo byatangwe bigoye cyane byatanguranye ingufu nkeya kubera ko nanje ubwanje zanje ndari mfite nyinshi ariko byo byazabukebuke on fete byazana ingufu nkeya ariko nagindagwa na boro buhoro ndagerageza mfashwa n'abakunzi b'umuziki ndavuga abafana ama tureza tugera tugeze ariko byose byahereye mu muziki no kuwukunda ya
Ni Landry promoter asanzwe azwi n'abantu benshi Landry wabigenje gute sivyo wabigenje gute kugira ngo umenye n'abantu benshi ura promoting ibintu kandi ngo promoting abaririmbyi n'ibintu bigenda bitandukanye we vyagenze gute kugira ngo ushure kumenyekana mu mwanya muto
yo naritanze cyane narakoze cyane uko nshoboye kandi ntibiragenda neza cyane ko nsindashikaho nifuza ndacakora cyane naritanze n'unka wayiko nditanga hongera haza ikintu uvuga nazo kitamenyerewe naratutswe kenshi narugize amasirago menshi cyane atandukanye ariko vyose ni novuga neza ko ari bon nibazo umuntu ahura navyo mu kazi twaragwanye imana gusa neza iziranyugurira imiryango bivaye nibi bibazo twagiye turahura navyo imana irabona yuko mukuye kumenya nakwiye kuguma ndi nyuma y'urugi nyuma mu cyumba ndavuga ati ja muri salon nawe bakubona aba bashitsi baze barakubona imana irazi rugurura imiryango nkuko ikibanda nyiyugurura itaruguruka yose kandi urazi imana nayo sumun kandi imana urazi gita kina makarata imana ni imana tu rero imana ivyisha kina urubunyene ubunyene two kubona muri BBC ya ni mungu tu na ubasha bwiwanje fisi taro gusa mfisi niko na BD yani
ni Mungu tu ni Landry Landry promoter ubusivye kuba umu promoter uramurabizi baheruka kuduhindurira izina ngo nitukira aba journaliste turi aba youtuber usanzwe no mu youtuber sivyo kuwe kubgawe umubano hagati waba youtuber kuri Landry promoter ubona gute
Narate witeka nsanzwe ndi no ku radio kwisamirizi y'ugaruka Radio Colombe FM isamye ku imigezi 1922 bivanye no kungene dukora cyane tukitanga ingabirano zo dufise twarate iryo teka turahamagarwa kugira dufashe mu bikorwa by'iyo samirizi ama kuri jembo umubano umeze neza kubera ko je sinumva bon en fait nimba uri umuntu atanga makuru uca witwa umuki
Journaliste, mu menyesha makuru.
Eh, mu menyesha makuru. Umva ari makuru kana akaba menyesheje. Atari ko gusa kubera ko aho ucishubwa butumwa, ahantu ucishubwa butumwa. En fait, kubera ko wacisha kuri application ya YouTube, ngira I think ari umpamvu uca witwa umu YouTuber. Ariko nibaze neza kuba umu YouTuber si bibi. Biravana n'ingenzi gusuba bitahura. Nta kibi kirimwo kandi imigendane ndiguma ari kwa kundi. Uwo mufitanye beef muzo mufitanye umuntu afitanye beef nta umuzo mu kubera ko deja nakintu mu nkeka mu bivyo mufu
okay ni Landry promoter uradinga mu gicu cacu Burundi aba youtuber urabona aho bageze urugero bageze kusivyo turavye mu bindi bihugu nka karorero nko mu gicu ca Tanzania aba youtuber usanga ari abantu bateye imbere bafite amiduga yabo amaduka yabo usanga baba aba brand ambassador ya makampu nasanga akomeye nka Coca-Cola none ngamba mu gihugu cacu Burundi habuziki
ahubwo dusabe n'ama companies yijukira gukorana n'abantu bakorana ibintu by'ubuhinga ngurukana bumenye kubera ko niho isi igeze menya neza yuko ni wacisha ikidandaza cyawe kuri TV online kanaka canki kuri page kanaka Mene zo kizobona n'abantu benshi kora ko abafite mobile phone bana kare benshi cyane gose kandi bizoba international ntibizomenyekana mu Burundi gusa bizomenyekana hanze y'igihugu kubera ko usanga abakoresha mobile phone ari benshi ikindi nacu gituma nkeka ari bakeya canke bataboneka cyane no gudatahura ko bamwe mu boss badatahura guhubuzi abasanzwe bakoresha izo mbuga mu gihe twitanga cyane tugakora mu bindi bihugu barateye imbere abandi ba YouTube kandi kora ko ngo baba bakora neza cyane kuturuta oya ahubwo ngira ndibaza ko ibintu byacu bitarate bon ibintu vya ma YouTube bitaratera imbere cyane ngambo y'ugucacu cyo Burundi niho nibaza ntibara dutahura cyane gusa baratangwa dutahura kandi azibazogoma bazogoma badutahura buke buke ntibara dutahura cyane ku rutere rwa duce kuri rwo gwego ariko buru zo nabigenda arabamenye makuru amaze gusinya amakontra arabana bandi ama companies amaze gusinya amakontra abamenye makuru ntuvugira nga rero bisigura yuko bari kora bitahura buru buhoro ariko ndabasaba dusabana badukurikirana dusabana tuvuga bakatwumvira mugihe rero umenye ni wakoresha Landry promoter meye ko udandaza ugahora uzotera imbere ruzomenya n'abandi bantu biyongere babandi bakurikirana Landry promoter n'abazomenya cyangwa idandaza cyawe muri babandi igihumbi bakurikirana Landry promoter ntihazora babiri baza kugira icyo bakoze ya nibaze neza ko ariko yo kutara ntibaradutahura cyane ariko bizoza tunda vyizeye
Ni Landry promoter aheruka kugaragara ari mu kiganiro ciwa kubita umuririmbyi akubita umu invité yari yatumiye mbega Landry kwiki wakoze mvuge kibazo ca mbere kwiki wabikoze impamvu yikoze ni yahe mbega we kubgawe biratanga ishusho nziza kuba youtuber
kuri wewe mwarakoranye ikiganiro yakubwiye ko ari impamvu
Oya ni twakoranye ikiganiro gusa shaka umbwire kwanza banze nyishuka ibazo cyane cyambere banze no nije twa turakorana nawe banze umbwire
bon jewe uko we mwe mwavyi bajisiko biri kandi uko mwe mwabifashe mubifata nko kumenga ko ari urwanko ibiki wapisiko biri numu brother kandi nifuza ko atera imbere cyane kuruta kubera ko turamushigikiye turi nyuma yiwe turamushigiye tu nico kintu cyo nyene uvuga turi nyuma kandi turamufise
bisigura ko Landry yamo kubisogera ngo ashure kumuteteza
oya sivyo kandi uvuze gukubita sinumva yose ya video bara iravye neza
ewe narayiravye
naramukubise
wamukubise jido nkirya uyinkubise nka jeno cangwa
urabona sister mushikanje umuntu amaze gukora ntigani Bon, je nashatse gusa kuzana nyina ibintu nyene bidasa n'ibindi n'ibiganiro yaramaze iminsi akora. En fait kandi je arabizi ko ndamukunda cyane, arabizi cyane. Kandi arabizi ko atagwa nkururimo. arabizi arabizi katagwa nkorurimo kandi nabonye na interview yiwe nabibonye tu kandi shoko kandi
ndindira kwanze ni ryo majambo ariko aravuga agagatse katagwa nkorurimo
cisi nibaza ko barugwa nk'entertainment
ni base
no ntabwo ari base kandi base muri industry azikibikenewe eh kandi barabivuze ko base ifite uruhara rukomeye cyane mu gihugu trend ariko mu kwe gutahura jewe nabonye ibiganiro vyiwe je kubwanje siko ndabifata bako je ari izindi ntumero ndabiha benshi nabonye barakomanse izindi ntumero izindi akuje siko ndabigiye jewe mbanze gukora ibiganiro vyinshi cyane kandi maze kuronka ba invite benshi je maze gukora nibazo byinshi ndi kuri terre byinshi kandi n'umunkiura navyo sibyo rero kubona ya action yarabaye benshi barabitawe kutari ko ariko Jessica ndabibona kubera ko hari nguvu ntabi ari nguvu kanaka ntabi kubera ko mwebwe nico kintu mwihutiye kuraba cyane kandi ndibaza neza yuko niba mwana muwaye ikigano cyane niba mwana mugize iki shoko mwana murondeye kubera mwabonye bigabi
but jena kurondewe kugira ngo uhumuce abantu bose ko araturaba
umuco uhari twese twifuza gutera imbere kandi twese turifuza gukora cyane kugira ivyacu bitere bije imbere sivyo jeyo sinagwanje vyumviro vyiwe kandi n'ubusingwanye vyumviro vyiwe oya arabirekuriwe kandi arekuriwe swat kunyishura abicishije kuri microphone nandi arekuriwe jeze kumishonje kuri microphone kandi mu brother nejo nzogenda kumukoresha ikigani ariko hariho sheme je mba shaka kigano cyanje ngenda gitwa je mba ndafise kungire mba shaka gutwara ikiganiro cyanje tu
warabonye commentaire ya
fabelove oya navyo ndara
okay niko ini ya belchris waibonye
nayo ndabona
ya kwandika yavuga ngo Landry promoter utansavye harejo utansavye ikigongwe bizoba bi ref cause nta ruhusha umfise ko go kunkubita atacu nziza no très bien uzosaba ikigongwe
kenshan
ya okay yo ni ya belchris kanda kurondere ya okay ini ya fabelove
ngo ni mu somane twu
uwo ni nk'umukoshi wihenze ikibanza cawo kuba bigezaho n'abana bacu bakubitwa n'imikoma igwaye urubandu ngo ni ibiganiro ibahaye belchris kuki wagiye hadiya ntabo waruzi baryamane imbwa zitagira na biro ziza kurondera kukwicira mu biganiro ngo ni buzz ya views or shit
buri muntu wese arafite uburenganzira bwo gufata miko bwo arafite uburenganzira bwo kugira icyo avuze nta kibazo ni fresh tu jana cyo bintwaye nta yuna kime bintwaye
okay ni Landry promoter
ndiko nta cyo bintwaye
jewe ifu kubwira abajya abantu
jana cyo bintwaye ndababwiye nacyo bintwaye
wowe mukubise ugira ngo ugire ibindi bintu abandi batagira
urumva ko nawe yanditse ibintu by'ama base kandi ano menga washaje wa ndi ama screenshot ni menshi nerekano nenda abunzi ndi somere bon je abantu bako bita uko bitari kandi yo iko kuntu bo izo nzira agomba kuyiha Jessica siyo nzira je ibintu byanje ndabiha kandi ndayiha none umusinzi mwamuro ndi mwamuye ikiganiro No musi screenshot ya fabelove wayigize screenshot wayikubise screenshot urayibika ubwa mbere waruzi ibintu fabelove cyaje kumasatsi
ni byinshi birashika nka anane si pa ko byo musi
sawa iwe kuze screenshot sawa sigura ko rero umusaza ari mu kazi
okay
atu bintwaye ni fresh
okay byaka tuvyihoze antuka abumvise okay Landry urabona muri imisi aba ugarukwa gwenshi yurujuke kuba aba youtuber kokora ku ma youtube
bazari benshi utaraiza kuvuga bazari benshi
ndabwo ndavuga ko barazari benshi we kubgawe nk'umuntu abenshi babarabira ko karorero nk'atangura abantu benshi kandi akarakorana ingufu nyinshi ni gikobo bahanuza
je no bantu rakoboza ari benshi ariko bakagira baka bakaraba ko hari ibintu byinshi bituzibira cyane kandi umaringa amategeko cyane kubera ko bashogira ikibazo nico twahuye nacu n'ibindi byinshi ariko we uze muri byo ufite target wifuza gushikako twa mu YouTube dutungiye imiryango tungiye batoyi bacu yadutunze natwe ubwacu ituri hiri inzu n'ibindi byinshi cyane hari byinshi cyane YouTube uno mwanya tugejeje ko ariko utagira target utagira intumbero nyamwe dusanga YouTube uzoza muri joke usanga ko zukwezi kunywa meza bira bihevye ko ari benshi cyane babihevye kandi YouTube ni ikintu gigoye cyane kugira uzoshike ku rwego ubwiye tangure na kugira kugufasha bisaba gukora cyane mubizemo muzi neza ko mukora musabwe gukora cyane mubizemo muzi ko musabwe gukora cyane kuko nimutakora cyane hari ibazo byinshi biri muri kano kazi kacu bisaba yuko mufocusinga mu gukora ya
Landry imukurangiza numva mega ubwire ijambo rimwe abantu kwatwa
eh abantu bako baradukurikirana nabagira neza ko nitwigara tunanirwa kiretse yo twigirishije ndabakunda cyane gose nongera mbwira baba kwadukurikirana benshi abantu benshi bibajije baranelefonye je maze kuronka ama message menshi banelefona ni fresh ndese nabandi benshi batandukanye ariko entertainment muri entertainment harimo ibintu byinshi sivyo aka twubaka umuziki dukora umuziki base dushire ku Rwanda twubaka umuziki ariko tuzigire nibindi bintu byo tuma tujya muri trend bizo tuma wewe muririmbyi kanaka ugira ucushitse ko ugira ucushitse no uremera none zako belchris yambara ni 1300
oya
sawa
none wa wayigeje do ni kwera ya
oya just byo navuze ariko yarabivuze mu gano cha
wasitiwani
sawa ariko abandi buruvyumva bivuga kandi miss yose
kenshi
just nzi gukora iki kiganiro neza yo kwa yikura nyene jewe yavuze ngo nzo musaba ikigongo ko nagize iki
kuramo
yavuze ko amukuri yavyandise
ntabye nakusomye none galand kandi nabikwere
yavuze ngo kuramukubiza ngo ndamusaba ikigongo ngo cashion boy yose ya fabelove mana
fabelove mbona ko yanditse avuga ati umuhu dukubitura abana
kaje nigire nabundi ho gusaba ikigongo je none nakoze iki muri make
none nzi byo wakoze
none katarabimbwira je mu brother je katarambwira yuko namukore ikoso
ivyo rero twebwe ntavyo twomeye
je ntarambwira je niguma ndavyumva kuri mwebwe je naco dufa begisi dufiki
mubaze
dufiki je na wewe je dufiki je katavyarambwira none
yariko yavyanditse kuri stati
je navyarambwira je nayo ndabona kandi ndafise nimeho yiwe ntavyo ndabona ntavyo nabonye bisigura ko ahubwo mwe ko mwa kuduteranya mwa guteranya na Berik ntibaduteranye Cashion Boy ntibaduteranye je katavyo barambwira
none we kubwira gute
none nagira urabibwiranye uwo mufitanye ikibazo mvuga bikoso je nacho barambwira ntwigera tunanibwa bye
okay reka
ntibabimbwira ntibabimbwira
uzoja gusaba ikigongo
ntibabimbwira
ntibabikubwira uzoja gusaba ikigongo
mu kugira bambwire ko nzosaba ikigongo
babicishije ku mastati
yawe nzobicisha kuri stati ntibabimbwira ntitwigera turanibwa
reka ndabashimiye mwebwe mwese mwakunzi ba Imperative ndabasabwira subscribe bo muri hose shimwe mwebwe mwese mwadukurikiranye turabakunda ciao.